Comedy. Tuli wano kutaka wenyini wetuli.
It is the final channel B in the no. Kabako akwati dua. Ensonga zataka. Naba wako akatambi wiki eno yinyini ndoza. Irelo sande. Mwike no nabawa akatambi inga kabako. Alinetaka libaruana gana na ye. No mutuzo mlala kutuwa uliranga narongo. Onako urwalero akwati dua. Anai. Bintu yetaka binosibia. Banda ye mungule takeririki ebyapa wadde president tabyagala naye ebyapa kikulu nnyo ebintu byendagaano bino sibyangu omuntu yekyusa wobosaze wokola endagaano yitayo wa video abakwate gubenga mukolo abakwate video evidence nga mugula sinti nawandika abantu bamanyi okwegaana emikono era bubo guletaka kana amagezi kangabawe kubisa olukungana kubeka abajulizi nenda gane kwatibwe mwala ba Bobi Wine we yawangule ekibiina kye ni UPO kitwalira ddala waliwo obujulizi bwa video tosobola bwegaana ebyambo biba bivuddemu so endagaano nungi nye yo kulupapula naye mutandike nokukola endagaano za video abantu bayitiriza obuyaaye ebintu kati bya buyaaye nnyo mu Uganda endagaano zibenga za video esimu yo weri ekwata video signing emikono gitwale kankuigirize ngeri joinzo sitowali ingamu video. Genda ku email yo, ogende mu Google Drive otekeyo. Teri alijijayo. Senga abeerawo okwemulugunya kwonna. Okwemulugunya kwonna mu nsasula mu biki. Obujulizi bubebwa video. Ng'olabwako. Then oyongereze ku ndagaano empandiike. At least ojja kubeerako ne w'otandikira. Naye bino eby'ekipapula bino. Muli babiri meka akuguza naawe agula. Oba ne mukyalawo. Ebizibu bingi abantu befuula abantu bekyusa. Nyongera okujukiza nti amawulire gano gatuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okukuba ebifaananyi. Gendayo enamba y'essimu eyo gy'olaba okwo bakubire obawe omukolo photoshoot mbaga kwanjula kufiirwa gw'oba weba bifaananyi bajja bikola ebifaananyi eby'omulembe. Kubira Frank abenga asobola okuyamba mu kintu ekyo wa Dreamline Pictures 256. Weekend tugenda kuzina luyimba lwa kusagala e challenge yokuwangula emitwalo 10 wano ku final channel. Nyizo kuwa 10 muntu omu oba 5 nga muzinye bulungi nnyo babiri. Nengamba bano be basinze era nga nze kusindikira mobile money wo emitwalo 5. Kola video ne singa Friday no tugabe emitwalo 10 ku final channel. Mugisha nkutumiddeko sentu akutumiddeko. Mwena bali ku final channel Aisha Prosi, Lukia banda iba chaliba ange mwena mbatumideko. It is the final channel being the no, I'm out.
Bana ba wabia kabako.
Allo Medi, tu dois nous couper quand on est venu nous
Hace tula, 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 hace Yosi jitengede Kona danse chidongo na kumide Hit ku hit ni kati nombia lali Kimo maliri wela na chimia wali Mutala ku mutala Mutala ku mutala Mutala ku mutala Kakankanye, 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 kakankanye Awa kakankanya Atambula zina Oyo mungu ya mua Nande alina figa Lama kakankanya Atambula zina Mungu ya mua Nande alina figa Toba munange nyo Ganova doga lava Toba munange nyo Ganova doga lava Toba munange nyo Ganova doga lava
Hace tula, se guarda, se tula, más se tula, hace tula.